girl from Ipanema goes walking in the land. She passes as one, she passes goes on. When she walks, she's like a summer sweet, so cool and sweet, so gentle that way.
Da 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 da